kutanza apira kwa WhatsApp, kwa Facebook, na ipena na nipa Twitter. Makaja wano kukuta chile kumana kiruwa. Sana kuto kukuta butu za mkafeka. Zadze kusene kusele kumano kukuta mabreds vuti mana kiruwa. Zadze kusene kusele darikanya kwe pekasini. Amaywi.
WhatsApp, Facebook, Twitter, Twitter.